Barundi barundi kazi inshuti z'u Burundi. Twubakishije amazu meza cyane ku buhinga bugezweho. Tubifashijwe na company yacu BMBC. Twagiye, come on.
Wavuze ukenewe BMBC. Wavuze ageze BMBC. Wavuze ukenewe BMBC. Wavuze ageze BMBC. Igihe abantu benshi bari bakijuragurika. Igihe abantu benshi bari bakijuragurika.
Wavuze ukenewe igihe abantu benshi benshi bari
biyumvira
ko ibyiza atari ubikura.
Wavuze ukenewe
igihe abarundi
benshi
bari
biyumvira
ko ibyiza atari ubikura.